Now, wow, this life no balance. Unwunem di bu unja anyanwu nene na fugu mu nke nna funu baby for. Unene unene na fai na ata o. Jesus, nekwe ife miri meri na anyiwu. Jesus Christ. Oh Lord. Chukuzopta kwa nyu.